Bani umzana. Udla umona usuka ePitoli. Ngiyathemba ukuthi umbiko usufikile so landi kufakaza.
Emanyora Pitoli. Lides. Pitoli mahlanyeni. Hayi madoda. Ngiyomela ngisebenzise iback entrance.
Umnyango lo ngemuva zamile ukusebenzisa kodwa ngicabanga ukuthi ugesa ukho.
Kodwa matwana ngikwazi ukuthi ngingasebenzisa le entrance le nizophuma nama crate nje. Aphethe evidence nje. Hayi kuyomela nilinde umnyango olungiswa.
Professor,
we've been sent by a national commissioner and they gave us a very strict instruction that we must be here in and out in 5 minutes. Back to Pretoria in an hour. So bengisacela ukuthi umfonele ukukonfirma konke lokho sikushoyo. Ebese uyamtshela nanokuthi ke kunomnyango ongemuva ongasebenzi.
Thatha lento yise-charge office. Ye wena ndoda. Ubani lo wena obhakela?
Sesibona sokunjani baba?
Sanibonani kanjani nakubhakwa la?
No, ngiyazi baba futhi ngisukale eKotazi khona evidence engizoyilanda la. Very serious guy.
Akubhakwa la.
Yimi Constable Shwebeleza.
Constable Shwebeleza akubhakwa la.
Hi, there will be no need. Everything is relieved.
Sizodibana izandla ukuthi sikwazi ukuzuza lana.
Hi, khululekani, ngilandeleni ngoba.
No mamelaka futhi lento iserious kakhulu ufuna ukubonisa yona la emuva kancane nje konke ufuna ukubonisa yona
ngiyakuzwa kona lokho kuserious
lokho ufuna
ukubonisa
serious kakhulu
kodwa kubhakwa la
ya no kakhulu
phela engikushoyo mina ukuthi awuvumelekile ukuthi ubhake la
so tie ke no
ya le boga
zothu
siphethe inkafla kufake manje inhlala sibathatha yezethu akube njalo ke madoda khululekani asoke mndeni mndeni ngizocela ukuthi mfana usale umela iduze wami buya nje umela iduze wami mfana sekulungile yawazi umsebenzi walona